We are born to suffer life. The next day.
Buddha, mmefika tena?
Wengine kama nakuja.